hayi hayi njalo injalo injalo ayijili umayisitsha kune sithi I told you we are changing direction. We are changing direction manje. Kulungile. Awubambela. Umuntu onjalo. Olawula. Imimoya. Uhlobo njani lomuntu lolu? Oluwazi uyibiza. Imimoya. Uhlobo njani lomuntu lolu? Olwazi ukuthi mase libizile imimoya ebese iyagoba okanye akwazi ukuyigobisa lemimoya ukuze ayikwazi ukuyilawula hey lezinto engikhuluma ngazo zenzima bafethu ngabona ngihleka esihlekela nani extremely tough things to do. Extremely difficult things to do for one to actually perform and see it manifest. It's not easy. Ngathi nje baningi bafa bethi bazama ukwenza lokho. I will always emphasize ungakhohlwa mina angiyena kini. Awuyena futhi wasesibayeni sami. Wesami isibaya sinendlela esenza ngayo. Bese omunye futhi sibaye. Iy'nkonyana zakhona zidla okunye ukudla kwakhona. Nobulawo bakhona. Injalo nje. Ayijiki uma isijeke.